ezinwele sendincede ngokuzihlamba. Kule ntlonzi ininzi into endikhawuleze ndayifumana. Kaloku xa zingakanywayo ziyakhawuleza ukuba mdaka. Ukungazinakekeli kwakho ke kuyakuzenza zibe likhaya lentakumba neentwala. Kuyiloo nto kufuneka umane uziphendla, kufuneka umane uzivasa, umane uziqhuqha inkwethu, umane uzigama. Kuyakufaniswa nobuhle bekhiwane ke ukuvela njengokuzimpampatha. Ngoba into engaphantsi phaa ibulala nengqondo yalowo, ungavela umelwe yimatha. Waze wabuthwala ubunzima umntu obhinqileyo kuziguruguru zalo mhlaba. Kodwa nyamezela ntombazana, nyamezela sisi, nyamezela mama. Wena usechameni lokulelwa indalo ngoba indalo iyakuthanda. Kukuwe apho ndibone khona ukuba ngenene iinwele ziqathalala zolulwa ngekama. Ndazabayena abaqhawula imitshato kuba bemnandelwe zezomhlaba. Into ezathi khethile khethile ezingakhethanga. Indlela yasebusuku ke inoba umnandi nemigcobo kuba manzi phantsi ziyawa. Bayenza loo nto, imizi yacendeka kubini kwa oko. Washiyeka noxanduva labantwana mama lo xa utate gobi iqolo. Wanyamezela ebunzimeni wade wayeka ukuba nginobuhle wanginomzamo nonontsokolo. Wathi utata akugoba umqolo iinkqwithelo zomhlaba zamshiya ngenalo nophahla lokufihla intloko. Mntasekhaya mna ndithi ndiyibonile le kama isolula iinwele ziqathalala ukutsho oko. Abo tata bazale unyana abalandela ekhondweni ukuhamba ngecala kwabantwana bakanonkala. Zabaphika intwana abantwana zabaphika zama ngomlenzo omnye onina bekhala. Ezinye zanyamalala zabaleka negama. Ukuze komntwana wathwala mnqwazi ukuzibulala utata. Ukubetheka kwakhe endleleni watyhola kwawena ngokumthakatha. Kanti indalo ihamba naye ngomgca imtyamazantsi imtyamantla. Ndithi sekungekho nto inesihlahla akwaziyo ukuyibamba ngoba iinwele ziqathalala zichazwa ngekama. Baza kuxokisa ngokusuka kumakhaya engafani yonto leyo ngenakuyiphikisa. Kodwa le kungahoyi into okungondla abantwana bebazala bayifumene koyise ngoba imfuza iyagqithisa. Mntana sekhaya kuba uye esibhedlele abagulayo bayakuxelela ukuba ithemba liyaphilisa. La mazwi ayakufana lechiza ngoba wakutya ona intlungu onayo aya kuyithomalalisa. Qina ngoba iinwele ziqathalala zolulwa ngekama ndiyakuthembisa. Sonke siyayazi ukuba intyatyamba ayidalelwanga kukhala. Ukuyinkcenkceshala ngothando kuko ukuyinika ivumba elimnandi nebala. Xa iinyembe zizegqiyazana zichiphuza umhlaba kudale kudaka luleqisa amadoda ngamashwa ngoba iinwele ziqathalala zolulwa ngekama.